uyu mugabo yitwa Mugani, bamwe bafata nka marishari mu gihugu cy'u Burundi. Umugabo amaze imyaka irenga 13 atamuntu numwe ashobora kumwinjirira mu kibuga ciwe canke teri yiwe, bivanye no kungene yubatse izina n'ubu unya abandanya akundwa. Beshi bibaza ngo ninde uyu mugabo amazina yuwe yukuri ndazi yuko atamurundi numwe atayazi. Mbega yavukiye hehe? Uyu mugabo yavukiye mu ntara ya Bururi ndetse akaba ari mvukira ya Bururi. Papa wiwe akaba yahoze, papa wiwe akaba ari imvukira ya Bururi, mama wiwe akaba yari imvukira ya Makamba Nyanzarake. Mbega yaje gukora umuziki gute? Mbega umuziki mu kuwukora yafashijwemo nabandi? Ni kiki cyatumye amenyekana? Mbega abo batanguranye muri kino gihe boba bari kuri hit cyangwa barakorotse nawe abandanya aguma hahandi? Yes, kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambamba, gire ndababwira ubuzima bw'abaririmbyi banyu mutaba muzi. Mbega Fizzo afise abana bangahe? Yasohokanye n'abakobwa bangahe? Fizzo biravuga ngo yuko afise abana bangana kumunani. Mbega abo bana umunani umwe yoba yitwa nde? Abana umunani umwe asanzwe ava mu gihugu cy'u Rwanda ariyo avuka, ni umwana w'umwigeme kugeza umwanya n'isani turamumenya izina. Mu gihugu cy'u Burundi akaba asanzwe afise abana batatu, beshi bakaba bazi abana babiri. Aha novuga nk'umwana babyaranye n'umu mama canke umutambukanye wiwe, ndetse banambitse banambikanye impeta baragira mariage. Beshi bazi ku izina rya Edite, bambikanye impeta abaririmbyi beshi bagiye batandukanye ndetse baragenda kumushigikira. Mbega Fariyazi n'ubuhe buzima yoba yarabayemo? Fizzo Fariyazi ari umwe mu baririmbyi babaye mu buzima bugoye, akaba ari umwe mu baririmbyi bakoze akazi k'ubumekanisiye. Akazi k'ubumekanisiye ni bamwe bashobora kuba bokora imiduga iba yapfuye mu mabarabara. Umuririmbyi Big Fizzo ni umwe mu baririmbyi bivuga ngo yuko yoba yaradandaje amazi aho tuvuga mu mihanda canke mu mabarabara bajya dusanzwe tubona badandaza amazi y'ijana ijana. Ni Fizzo bivuga ngo yuko yagiye mu rukundo n'umuririmbyi yitwa Chanel, gitari Chanel beshi bazwi ku izina rya Shani Queen. Akaba yarafashe n'ikindi gihe arakundana n'umuririmbyi kazi Natasha. Umuririmbyi kazi Natasha bikaba byaranuganzwe canke biravuga ngo yuko umuririmbyi kazi Natasha kera ataramenyekana ari umwe mu bantu boba bashobora kuba boba badandaza umubiri. Ariko muri ico gihe Natasha ntiyari bwagere urugero rwo kumenyekana. N'umwe mu bantu mu kwidandaza kwiwe yahoze ari umudanseri bamwe twitwa abatambyi. Rero Big Fizzo aravuga ngo yuko ari umwe mu bantu bakundanye na Natasha. Ariko muri kino gihe umubano wiwe canke umubano wa Natasha na Fizzo tutawubona neza, atagihe na kimwe turigera tubona bashobora kuba bovugana nabi cyankwe bigerekane bagakubita na gafoto bari kumwe. Mbega uyu mugabo Big Fizzo yakundanye n'abandi bande? Uyu mugabo Big Fizzo yarakundanye n'umwigeme beshi bazwi ku izina rya Miss Nono. Mbega Miss Nono yari inde? Ni umwe mu baririmbyi kazi ndetse batwaye agashimwe ka Pri Musique. Ubu unya akaba asanzwe ari mu gihugu cha South Africa, ariko muri kino gihe n'umuziki akaba yarawuhagaritse. Akaba umwigeme Miss Nono akaba ari umwe mu bantu bivuga ngo yuko yakundanye n'umuririmbyi canke igihangange mu muziki w'u Burundi Big Fizzo. Mbega Big Fizzo muri kino gihe yubashwe gute? Twamufata gute nko mu muziki w'u Burundi? Mbega abana afise yoba bafasha canke ntabafasha? Murashobora kunjira kuri channel ya YouTube ukandika Cyubahiro TV hanyuma kazuzura kurikirana ibiganiro byose tuzaza turakora. Wewe umaze kuraba kino kiganiro uzoze udufasha, ukimara bizoduha support ikomeye cyane. yukiravye ukakimara ni muri bimwe bishobora kuba byogira gute bikaduha inguvu kukubera turabibona hariya mwarabye ikiganiro mukakimara. Ikindi kintu tuba dukeneye tuba twifuza support yo gushira ko commentaire mukavuga ati ibintu mwabikoze neza canke mwabikoze nabi ni muri bimwe bishobora kuba byoduha intege no kubandanya tubashikiriza amakuru agezweho canke amakuru muba mwipfuza. Rero muri nimbyi Big Fizzo numwe mubaririmbyi bivuga ngo yuko ari mu bantu bo babafise ubutunzi bukomeye cyane ariko badashaka kubyerekana bivanye n'ukungene umumwe wese ashobora kuba yotahura ibintu. Ni Fizzo Farias muri kino gihe afise lebo yiwe akaba afise abaririmbyi babiri aho yigeze kuba amanajinga umuririmbyi azwi ku izina rya Double J na Kiriku na Dramati. Muri kino gihe akaba afise lebo irimo abo baririmbyi babiri bivuga ngo yuko hoba harimwo umuririmbyi yitwa Elise Boy n'umuririmbyi kazi mushasha nibaze yuko ari muri kimwe cyo gufasha abana b'igihugu. Ariko Big Fizzo numwe mu bantu bamaze kuba bofashwa canke bagafasha n'abaririmbyi beshi bagiye batandukanye. Numwe mu bantu Big Fizzo bavuga yuko iyo muririmbanye ushumenyekana. Mbega uyu mugabo Big Fizzo kubera iki tutakunda kumubona mu makolabo ajya gusaba makolabo hanze beshi bakibaza ati kuba arakagaye. Ni Big Fizzo muri kino gihe ndetse uko yakuza akunda umuziki nuko abishaka ari umwe mu bantu yoba akunda igihugu ciwe. Mbega Big Fizzo twababwiye ko afise abana beshi bagiye batandukanye. Mbega nawe muri kino gihe yoba yemeza yuko asanzwe avuka ibururi. Mbega ahantu yemeza yuko avuka ni hehe? Yoba avuga yuko avuka mu gisagara cha Bujumbura muri karitsiye ya Bwiza. Muri kino gihe ni Big Fizzo abandanya agenda mu bihugu bya Buraya ndetse nakakanya tuvugana ari mu gihugu cy'Ubutaliyano kubandanya akazi kiwe ku muziki. Mbega Big Fizzo ninde? Bandanya mukora subscribe na comment hanyuma tuza turabazanira amakuru mashya agiye atandukanye ndetse tubazanira amakuru y'abaririmbyi banyu muba mwipfuza. Ni Big Fizzo rero keshi iyo mubajije Big Fizzo ari umwe mu baririmbyi badakunda ibiganiro byo ku ma TV online ndetse akubwira ati jewe simba nipfuza ibiganiro rimwe na rimwe bakaba beshi bamukorera ibiganiro bakavuga amakuru yiwe atabishaka rimwe na rimwe kababuza simba nipfuza yuko mvuga. Mbega Big Fizzo kuvuga yuko adakeneye ibiganiro yuko bamuvuga byo bimufasha kuguma avugangwa mu gihe batamuvuze cyangwa biramukorora izina. Ni Big Fizzo yigeze no kuba yo kwifatira mu gahanga canke akabuza amaradiyo amwe ati mumvuza mutamvuza jewe nzoguma ndi Fizzo. Yese bakunzi ba Cyubahiro TV bandanya mukanda subscribe na comment hanyuma nibaze yuko muri aba bosi bacu turabona support muri ko muraduha muri kino gihe mubandanye mudushigikira nibaze yuko imbere ari heza. Kuri mikoro muri kumwe na Jazzy Mema Sambamba.